in love.
Da 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 da
love that once was given us. The distance between us is everything now.
Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Cohn, Warren Perron, Tuscan. Tenderness, where is the tenderness? questions.
So many questions.
She's gonna catch you out, my boy. It all seems so underhand. She's the only dinner that ever made you feel like a man.
Thank you. got.